ithiphu yezobuchwepheshe ngolwesibili. Lapho ufaka ububanzi beBlum AVENTOS uhlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Easy Assembly luyisisetshenziswa esihle kakhulu. Ukukunikeza ngobukhulu bokufaka obufanela uhlelo lwakho lokusebenza kanye namavidiyo nemiyalo yePath ezokusiza. Ngaleli thuluzi lesimanje uzoba yipro ngokushesha.